My God.
Ang imong wala guidehan, imong kamot, kaya, boy, breathing hand, ngayon!